Ngifuna wonke umuntu abone mina, abone mina ukuthi futhi ngine mali. Ngifuna ukushaya i-drip, ethi go, go, go. Ngifuna wonke umuntu abone mina, abone mina ukuthi futhi ngine mali. Ngifuna ukushaya i-drip, ethi go, go, go.
Athi imali iyagezana, iyagezana, iyagezana. Athi isiboni sesha, athi isiboni sesha. Athi imali iyagezana, iyagezana, iyagezana. Athi isiboni sesha.
Yeah.